Sanibonani guys, igama nginqabele nginiphathela amazobela uMkhokha ngomhlaka 4 September. Guys, nangoku uNgema efika lapha emagcini akuGumede. Unyonyobile imbona uMamzobe esevula ibhuthi phela ekhiphe impahla. Uthemethi uyaphenduka uMamzobe ayithela phezu kobuso bangema wathi, hayi bo! Ngema! Wathi, Ndlovukazi. Wathi, ubekwa yini la? Wathi, ngizoxolisa Ndlovukazi. Ngiyazi ukuthi nendodana yami Sabelo uke wafika kodwa ngithe nama ngifikele mathupha ngizocela intethelelo kuyona yonke le nto engayenzayo. Wamanathi uMamzobe, hhayi asikho isidingo salokho, into yakudala leyo sesadlula lapho, yilokho kuphela okuzele. Wathi, eyi Ndlovukazi, inkinga ukuthi ngilambile. Wathi, ohoho, uzele uzofuna umsebenzi vele la. Wathi, cha, bengizoxolisa kodwa bengithanda ukuthi uma sewungixolele bese-ke mhlawumbe sasondelana ngoba impela sebeke nje ngasuka empilweni yakho, izinto azingihambeli kahle. Wamanathi uMamzobe, yabona-ke ngifuna ukutshela Ngema ukuthi awukho umsebenzi, nathi siyahlanganisa sibambe lapha nalaphaya ukuze siphile le khaya. Awukho umsebenzi, ngakho-ke ngisacela iy'nyawo zakho igcwale udaka. Kwangathi kukhona yabo into ethi gqi enhliziyweni kaNgema ngoba phela ube namathemba. Ngoba uyamazi phela ukuthi uMamzobe hhayi wenza izinto zenzeke, kodwa kulokhu umane wamchitha nje kanjalo guys. Hhayi-ke wafulathela-ke enyobozele njalo uNgema wahamba. Ngapha-ke uManzimande uke wazama ukufonela uNomkhosi emcela phela ukuthi abahlangane ngoba ufuna ukulungisa izinto phakathi kwakhe noNomkhosi ukuze uKhulekani abuye ezekhaya. Hhayi-ke guys, ufikile ngempela kuNomkhosi laphaya labakhonzela khona. Wathi, ngiyabonga mntanami ukuthi ufike. Wathi uNomkhosi njengehlo. Wathi, into eyenza ukuthi ngikubizela ukuthi ngifuna ukutshela ukuthi ngiyisola ngokuthi ngikubeka isandla mntanami, ngiyayisola kakhulu. Wayithulela nje uNomkhosi. Wathi, yazi ngingenza noma yini ukuze mina nawe sizwane futhi noKhulekani abuye ezekhaya. Uma uthanda ungangishaya nawe ukuze mhlampe silingane ngokwezenzo ukuze phela sikwazi ukugqiba le nzondo ekhona phakathi kwethu. Wathula nje uNomkhosi, uqede lapho wacimeza-ke umphephethe. Hhayi, waze wasondeza ngisho izidlathi ukuthi phela amuthi waka ngempama kabili kathathu uManzimande. UNomkhosi, ngiyabona ukuthi isandla sakhe besisiluma ukuthi akamshaye uManzimande. Kodwa-ke guys, iphele la impela esalindile uManzimande ecimezile ukuthi hhayi iyakhala impama. Guys, hhayi asazi-ke uNomkhosi angiboni kodwa ukuthi uzomshaya umama omdala kangaka. Hayi bo, ngeke ngabe phela akafundiswanga ngampela neze kahle laphaya komdluli mengasashaya umama omdala kangaka. Mhlawumbe nje mina ngokwami ukubona ukuthi uzoma namyeke ukuze aqhubeka loku edlela kancane kancane ngaphakathi ile nto leyo ukuthi ayisole. Ngokuthi futhi noKhulekani njengoba engeke asabuyela lapha kaMthembu, umuntu olimala kakhulu kunabo bonke uyena uManzimande. So uNomkhosi uzomnyeka nje ukuthi alobe eqhuqhudwa yilezi nhlungu zokuthi indodana yakhe yemkile ekhaya ayisabuyi futhi. Guys, aphela lapho kaMazibela angomhlaka 4. Ningakhohlwa ukusubscribe, ni like, ni comment. Until next time, bye.